Bafethu ya Skhindi Kasi-Jaaiva lo bafethu niyacaba intwana yasejazini yabhekani ke bafethu ya le show yami le Jaaiva no Skhindi ke bafethu no zonkelezisa I footwork etho ene la ingle into ebalekile isibathule futhi footwork into ebalekile ngeke ushaye rothi lingana footwork ayisebenzi kanje so la ingle footwork into zonkelezisayo etho shoshu Yeah, I gave a feature. No, zonkelezisa I footwork. It's important. It's part of play. So riding there, shumanje my car. I have my gun. Karang I footwork. So, car. I saw shumanje. Pa. I saw the air riding there. I have my gun. Pa. It's all in there. Pa. Now I could wear that lady much. Pa. I said, could wear a lady. Just in your riding labor fate, if you know your forecast, I hope. Spantula Sigonzi, they easy, they funeral forecast. Tin shade vesting air, I have. I'm also a kaka pa pe, Shubaja Barak. Kaka, it was ka, sadness, baby, sir. It was Shumaje, hey, us, kaka, hey, kaka, Shumaje, ka, hey, kaka, ka. It's all I give a fit. Dayeng sesayivala ne bafithi ya yena ngicela ukuntshela bafithi yabona ifootwork bafithi ibalekile spantsuleni yabo noma ungayava mfithi emapantsuleni khona ifootwork spa irothini ayivayi irothini nje ayisebenzi nje bangana footwork so bafithi ngicela nenzeni make sure ukuthi bantshaye bana exercise ezinjalo yabo endevie bafithi mangabe khona style ofuna ukushayela sona ya fela ushiye comment la fela ngizoriyeza bese ngikhiphele lento oyifunayo yabo and ke ngicela ungakhohlwa ukusubscribe la kuma YouTube vele ya kuma Instagram Skhindi Jaaiva yabo vina ku Facebook na ku TikTok yasho bafethi njalo la yini le
hola 2 and 3 Jordan City yabo